Ngoqokazi. Ngoqokazi. kufanele sendi $700 ayibo $20 ngomuntu. Kufanele sendi $20 ngomuntu ukuthi la bese sendi $20. Ngithaba phaka kakhulu ngathi $20. $20 u-300 kwethiwa ukuthi siyabonga ukuthi sizokwenza. Bese kuyima kuza 50% lo 50% wemali yakho.
Thank you. Thank you. avezilela wona asebenza ngawo abantu so abafuni basebe threatenisha abantu ukuthi ngeke ibhanoyi izodlula abantu MMM kuyimina wena nithina sonke